Ole no le, na ba koju manya, di kam na ho hani mu waka. Gini mere, otfindi uruzo, jira waboy. Gini mere, otfindi ureri, jineri ishi. Sobo gini ka, otfindi uerolo, jiri biri, nebe dika, kodu ni mohe. Achoro mema, ihe mere, otfindi uere, nna, jiri ga, mo nwe ha oru nu lezi dika nwa mefu tutu na mata ihe mere nka obi agara adi mma Lota, Lota, no, no, doka for no longer again. My head, Chianti, Lota, actually, my name, Patranca.
Yeah.